Lesson 7, Vocabulary 2, Nouns, Table, Itafula, Itafula, Chair, Isitulo, Isitulo, or Isihlalo, Isihlalo, Plate, Ipuleti, Ipuleti, Cup, Inkomishi, Inkomishi, Spoon, Isipuni, Isipuni, Knife, Umese, Umese, Broom, Umshanelo, Umshanelo, Bed, Umbete, Umbete, Blanket, Ingubo, Ingubo, Clothes, Izingubo, Izingubo, Pants, Ibhulukwe, Ibhulukwe, Shoes, Iziqathulo, Iziqathulo, Pencil, Ipensele, Ipensele, Book, Incwadi, Incwadi, Bag, Isikhwama, Isikhwama, Pen, Ipeni, Ipeni, Window, Ifasitela, Ifasitela, Door, Umnyango, Umnyango,